together, growing in faith, changing communities.
Makadunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje izinto zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli likaMarkusi isahluko sokuqala amavesi amashumi amabili nanye kuze kube amashumi amathathu nanye. Thandwa zami uma sifunda leli vangeli sizwa kuthiwa iNkosi yethu uJesu Kristu ithe kuma kwisinagoge basebeyixoxela ukuthi umkhwekazi kaSimoni uyagula. Lithi izwi kaNkulunkulu uJesu wabe sehamba noJakobe noJohanisi wathi asambeni siye emzini kaSimoni noAndreyasi. Mabengena khona bamfica uSimoni noAndreyasi bafica umkhwekazi uyagula, ubanjwe umkhuhlane, ulele phansi. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wabe sembamba ngengalo, wamsukumisa, wamlulamisa, walulama. Baningi abafika abagulayo wabaphilisa uJesu. Baningi abafika benemimoya emibi wabasindisa umntaka Maria. Muningi umsebenzi awenza. Ngiyambona mhlawumbe esesebenzile, eseqedile, eseyophumula ntambama, inhliziyo yakhe iyabonga. Inhliziyo yakhe igcwele injabulo, kodwa futhi umzimba wakhe usukhathele. Konze engifuna ukuhlala kuyona namhlanje yinkonzo yokuthi Nkosi sengikhathele. Nkosi sekwanele. Uthi namhlanje uJobe encwadini yakhe yesikhombisa, isahluko sesikhombisa, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesikhombisa, uthi ubani ongakaze athwale ubunzima empilweni yakhe. Athi imzimba yethu athi igcwele ubunzima, athi imzimba yethu athi igcwele ukukhathazeka. UJobe ukhuluma ngenhlupheko azibonile emthenini wakhe. UJobe ukhuluma ngenhlupheko azibonile emzimbeni wakhe. UJobe ukhuluma ngosizi abhekane nalo ngenxa yankosikazi nabangani bemlahla ngecala engalenzanga. Nkosi sengikhathele. Thandwa zami, ngonyaka odlule kukhulunywa indaba yo-COVID no-corona, kwathi uma singena kwi-lockdown ngo-March satshelwa ukuthi asihlaleni emakhaya, asenzeni lezi zinto ezimbalwa, sizoba ngcono naleli fu elisihlasele lizophela. Bahlala abantu bakaNkulunkulu, sazama kwenziwa izinto, kwalungiswa, abantu benethemba lokuthi kakade sitsheliwe ukuthi leli gciwane limandla ebusika. Bahlala abantu bakaNkulunkulu bathi kodwa-ke thina-ke ihlobo sezufika. Ngiyakhumbula behlela abantu bekhuleka ukuthi Nkosi sigcine kuze kufike ihlobo. Maselifikile ihlobo sobe sesikwazi ukuphila njengabantu bonke. Nakanjalo lafika ihlobo, kuthe saphakathi nalo ngenyanga kaNovemba noDisemba sezwa kuthiwa lesi sifo sesibuyile, sesiyimandla kakhulu, sesibulele. Ngiyazibuza enhlizweni yami ukuthi bangaki abantu abathi Nkosi sewusindisile ekuqaleni, sewenze njani manje. Kuthe besabhekene naleli sifo basebethi Nkosi sale sewusindisa, naku kuthiwa sesiyehla, naba sebekhuluma ngokuthi ngenzeka sibuye ihlandla lesithathu. Ngiyavuka enhlizweni yami Kiavuka enhlizweni yami ukuthi abantu bakaNkulunkulu bayisaba. Kiavuka enhlizweni yami ukuthi abantu bakaNkulunkulu bathi Nkosi uthungephi uma nami usophela sibhuqabhuqana sisodwa ukhona. Thando sami, inkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona ngiyayithanda. Ngoba uJesu esekwenze konke, sezenzeke zonke izinto. Lithi izwi likaNkulunkulu wavuka ekuseni, wakhuphukela entabeni. Thandwa zami, inkonzo engifisa singene kuyona namhlanje, bengifisa sikhuphukele entabeni, bengifisa sikhuphukele entabeni kaJehova bese siyohlala sisodwa. Sithi Nkosi, bengisacela ukusondela wena. Nkosi, bengisacela ukujukulula okusenhlizweni yami. Thandwa zami, kwesinye isikhathi bebalulekile ukuba ngidlule abantu, bebalulekile ukuba ngikhohlwe abantu, bebalulekile ukuba ngithi Nkosi, ngisacela ukuba sikhuphukele entabeni sobabili. Nazi izinto zonakala. Khona abantu abangasakwazi ukulala ebusuku ngenxa yovalo lokwesaba. Khona abantu abangasakwazi ukwenza lutho. Khona abantu abangasakwazi ukuphumela emnyango. Khona abantu abangasakwazi ukuhlangana nabanye abantu ngenxa yovalo lokwesaba. Thandwa zami, uma kuke wadlula kwisigameko esinamandla, esilimazayo, esithusayo, iy'mpilo zabantu ziyashintsha. Ube uhambe uyofunda imininingwane eyenziwe kula bantu abasurvive impi yokuqala yomhlaba neyesibili yomhlaba, World War One and World War Two. Funda ama-survivors ukuthi baphila kanjani. Hambe uyokwenza research ngabasinde kwi-Holocaust. Hambe uyokwenza research ngabantu abadlule odlameni olukhulu olumangazayo. Iy'mpilo zethu ezisoze zafana, kodwa ngifisa ukuba sikhuphukele entabeni kaJehova. Ngifisa ukuba siyobhekana nesitha ubuso nobuso. Bengifisa ukuba Nkosi, uma kunje kwenziwa njani. Thandwa zami, inkonzo esikuyona ayona inkonzo yokubaleka. Asisakwazi ukubaleka manje, asikwazi nalokuzimba, kodwa bekumele sibhekane nale nto sithi wena umdala wentsuku, onwele zakho zimhlophe njengoboya besimvu. Okuthe ogogo nomkhulu babebubula bekhala kuwena, lithi izwi likaNkulunkulu athi izulu lizavuleka, athi qede ngenza umsebenzi. Hebe siwaswele amadoda asendulo, hebe siwaswele abantu abakhulekayo, besibaswele abantu abakhalayo, besibaswele abantu abazala uThixo, besibaswele abantu abazothi Nkosi ngiyabashiya abantu, bathi Nkosi ngikhuphukela kuwena. Besibaswele abantu abazothi anginenjaba ukuthi abanye abantu bathini, kodwa bengiyakumfuthi. Hey, besibaswele abantu abathi Nkosi ungavuminyi abantwana bethu. Besibaswele abantu abathi Nkosi ungavuminyi iy'ngane zethu. Besibaswele abantu abathi Nkosi angikwazi ukugive up manje. Besibaswele abantu abathi Nkosi angikwazi ukushiya iy'ngane zami zingaka. Hebe sibaswele abantu abathi Nkosi baningi abantu abaswele, athi Nkosi umndeni wami ukakalungi, abathi Nkosi kunezinto ekumele sizilungise. Athi umphostoli Pawuli uma ebhala incwadi ebhala libandla laseKorinte ngesahluko sesine verse 8 no 9, athi siyashayeka ngapha nangapha, athi kodwa basoze baqeda manje, athi impela izinto ziyasicindezela, athi kodwa sisoze salahla ithemba. Who cannot give up on you? Also, not today.
Ngcobo,